Simon's Manzo.
Kusale mbuzo ngohambo luka kuzane ngubingadepa ngamukele mbule makhaya kwesimanzondo othola khona indaba zamasikani mbule makhaya abantu abaningi basebesale beyibuza ngempela beyiphendula ukuthi emva kwathi kuzane ethi uthole ithubi linqazivele lokuphefoma phesheya eAmerica naseDubai ngomhla ka 17 kuya ngomhla ka 30 noma ekupheleni kwenyanga September. Abantu abaningi phela ke basale beyibuza ngempela njengoba eshilo kuzane ukuthi le mcimbi bese qashe kuyo from i-17 kuya kuphela kwenyanga. Ngabe phela uKhuzani uzobe ngekho ngempela ni lapha emcimbini kumbuso wamaciko, phinde futhi engabikho ngempela ni lapha emcimbini odwendeni lomuntu omgidelayo uThibela iTibana. Abantu abaningi phela bathi lolu hambo luyasolisa phela ukuthi laseliqonda nangaka nokuthi uKhuzani kungani ehamba ekubeni ngempela kuzosala kuba nodwendwe ekhakuba njengoba sazi ngempela ukuthi uThibela ziyoshaya ngomhla ka 22 lapha eKandla. Abantu abaningi ngempela bebelindele ukuthi uKhuzani bekhona kulo mcimbi lo obaluleke kangaka kuThibela, kodwa ke wakushaya uKhuzani uthe from i-17 kuya kuphela kwenyanga uzobe ngekho yena la eSouth Africa, uzobe phesheya. Abantu abaningi ngempela bayibuza ngempela ukuthi kwenza kanjani ukuthi uKhuzani ahambe aye phesheya kodwa ashiye kunomcimbi obalulekile la ekhaya futhi uqondene negidangoma lakhe ngempela lihamba phambili uThibela iTibana. Mbona emakhaya ke wena ngabe lolu daba ulibona kanjani? Nangabona uKhuzani wayegxeka igcwama elisho ukuthi emcimbini noma odwendweni lukaPholo wayegidangoma leyigcokama igcwama elisha lafika lethi kulo mcimbi lo. Mbona emakhaya wena ngabe lolu daba ulibona kanjani uma ukuthi yena ngempela uKhuzani uzokwazi ukuthi agcine ahambela ephesheya ashiye udwendwe legidangoma ekubeni wayegxeka igcokama wathi igcwama elisha lafika ebusuku odwendweni likaPholo? Nakho ke yena ke manje ngathi usezolibangisa phesheya, ngabe lolu daba ulibona kanjani? Ake hlangane comment section, phinde sihlangane ngokuzayo. Siyabonga.